sasa umusozi wagahinda musozi umubabaro
waririwe wa Maria menshi cyane Golgotha wamenetse w'amaraso menshi cyane Golgotha Menete wa marasu Benshi chane Golgotha
Ndagukunda Golgotha Unyibutsa amateka Y'uwankunze na munsi Asiga byose kwa mbone Aritanga ngo mbeho
Golgotha.